Cha mina bafo konke engayithandi nje le yenzwa ama security lawa gada ko spa no no Shoprite no Boxer utho mhlambe ngizongena esitolo ngiqhuba i troll bese ngifika lapha ngiyalayisha yonke into engiyifuna igcwala inqola ethi pu bese ngiyaphuma mhlambe ngingayi kokhokha lapha ethilini angizwani futhi angithandi Nkosi yami angithandi umuntu ozulo ke engivimba engivimbela ukuthi angikhokhanga nje dalwa sami nje angikaze ngazwana ne security mina eliwenzayo umsebenzi walo isecurity liqikelelayo ngizwani nje nomsebenzi mina uqikelelayo cela ukuyekwa umuntu ozoloke ngifuna iliphu la liphu zani maphepha ni lawo ngophatha amaphepha mina ngihlanye phela ngifuna ukuyekwa nje mina ngedwa angizwani nje nomuntu ozoloke engivimba lathi hayi baba ukhokhanga ubungibuka lapha ngilayisha ngedwa ngisindela lapha manje usuyeza bafuthi uyahluphana okungiyeke nje amabomu ngiyihambele ayikho futhi ibhoss ezokuqulisa ngaloko ixoshe ibhoss naloko izokupromote ithi hayi ngeke this is a good worker uyabaza abanye abantu lo muntu yabo uzothola promotion ngiyeke futhi noma ungaxoshwa ke phela phonge endleni mina ngaloko.